manifika kuvule kumnyango sanicela ukuthi ningene manje wena uzivulela iminyango umnyango wempilo yakho wena uzivulelayo silandele wena thina singene
ngesibindi singakanani sokuyolalana nomuntu ne best friend ka Anton.
I was going through izinto nje elifini. I feel like at the moment I'm a broken person.
Uthi nizokhona njani ukuqhubeka amandla ndikuthanda usandenza oluhlobo.
Izwi lendoda iyiqinisa sokulikhuluma.
I feel I need help. I'm losing myself.
Vuka Mjita. Start Sunday, 14 July at 8 p.m. Only on Mzansi Wethu.